Abantu abasebenza emgodini abangobantu abaqhelekileyo abenza umsebenzi oqhelekileyo. Omelele bangabantu abanezakhono abakwaziyo ukusebenzisana nokwenza umsebenzi ugqibeke. Kule nkqubo siza kufunda ukukwazi ukunaka na ingxolo enobungozi nokukwazi ukuzikhusela kuyo. Siza kube sijonga iindidi ezahlukeneyo zeedivayisi okanye izixhobo zokukhusela ukuva okanye iHPDs ukuba zifakwa njani ngendlela elungileyo nokuba zikhathalelwa njani. Siyazi ukuba ingxolo enkulu ingazonzakalisa indlebe zethu yaye itshabalalise nokuva kwethu. Kodwa singazi njani ukuba ingxolo inkulu ngokwaneleyo ukuba ibe yingozi. Ingxolo ilinganiswa kwemilinganiselo yokuvakala kwesandi ngesandi esemitha esinjengegesi. Imilinganiselo yokuvakala kwesandi ithetha ukuba ingxolo inkulu kakhulu yaye inobungozi nangakumbi kukuva kwethu. Amaxesha amaninzi, ingxolo asiyongxake kuba idla ngokuba kumaqondo akhuselekileyo. Kodwa kwindawo yokusebenza, oomatshini benza ingxolo engonakalisa ukuva kwethu. Apho ingxolo inkulu ngokwaneleyo ukuba yonakalise ukuva kwethu, uphawu okanye isalathiso esinje, siya kulumkisa ukuba sinxibe iHPDs xa sisiya khona. Kodwa nangaphandle kophawu okanye isalathiso, singathi sikwazi ukuxela xa ingxolo inkulu. Ukuba ume kumgama oyimitha enye, okanye kufutshane nomntu, yaye kufuneka ukhwaze ukuze nivane, ingxolo inkulu ngokwaneleyo ukuba yonakalise ukuva kwenu. Ngoko ke, nanini na kufuneka ukhwazile ukuze uvakale, okanye naphina ubona uphawu okanye isalathiso sokulumkisa, qinisekisa ukuba unxibe iHPD zakho. Umbuzo olandelayo, luluphi udidi lweHPD ofanele ukulunxiba? Iintlobo ezohlukeneyo ziquka izivingco zendlebe kwakunye neendidi ezininzi ezohlukeneyo zeeplagi zendlebe. Izivingco zendlebe zibalungele abantu abangena bephuma kwindawo ezinengxolo kuba kulula ukuzifaka nokuzikhupha. Kodwa ziyathukuthezela okanye azonwabisi ukuba indawo yokusebenza ishushu okanye kufuneka zinxitywe iiyure eziliqela ngexesha. Kwakhona izivingco zendlebe kunzima ukuziphatha xa zinganxitywanga. Iiplagi zendlebe zilukhetho olulungileyo lwabantu abenza umsebenzi onzima kakhulu, ingakumbi ukuba indawo yokusebenza ishushu. Yaye ukuba iiplagi zendlebe zifakwe kakuhle, zinika ukhuseleko olungqengqwa kwingxolo enkulu. Ezinye iiplagi zendlebe ziyalahlwa, yaye zimelwe kukusetyenziswa kwishifti enye kuphela, kuba azinakucoceka lula. Ezinye iiplagi zendlebe singaphinda zisetyenziswe iiveki eziliqela ukuba zigcinwe zicocekile yaye zikhathalelwe. Iiplagi zendlebe ezilahlwayo zidla ngokwenziwa ngogwebu okanye isponji esisongiweyo omele kukusibumba kwiminwe yakho phambi kokusifaka ezindlebeni zakho. Kodwa zingcoliseka lula yaye kuba zingenakucocwa kufanele zitshintshwe rhoqo. Iiplagi zendlebe eziphinda zisetyenziswe sele zibunjiwe ukulingana ezindlebeni zakho, yaye ezinye zinemiqhetyana ukuze zingangcoli xa uzifaka ezindlebeni okanye uzikhupha. Iiplagi eziphinde zisetyenziswe kulula ukuzicoca, ngoko ke zihlala ixesha elide kunezo zilahlwayo. Ezinye iiplagi zendlebe ziqhinishelwe ngerabha yeplastiki ehamba emva kwentamo okanye phantsi kwesilevu. Njengezivingco zendlebe, ezi zikwabalungele abantu abangena bephuma kwindawo ezinengxolo kuba kulula ukuzifaka nokuzikhupha, yaye kulula ukuziphatha kunezivingco zendlebe xa zinganxitywanga. Ezi ziplagi ezibunjwe ngokusesikweni ezenzelwe ukuba zilungele indlebe zomntu omnye. Oko kwenza kube lula ukuzinxiba kakuhle.